umuntu othi mawuthandana naye uhlala wrong kuyo yonke into okwenzayo nokushoyo wrong wesikhathi umfolo ubusuku bonke ifoni ingangeni mangabe loludaba uthi uyalilandelela ukuthi wani ufonele ufo ugcine kodwa wena uwrong kufanele ixolise wena uzogcina ukuthi uqophisa la kuzokusiza ngiyaxolisa kora ugcwele into ikubulala ngoba lapho usukuhlinzwa uphila ubonto uyahlinzwa bukhona uyibuza ukuthi mangabe ngiwrong pho sonke lesikhathe behlaleleni nami uma ngabe ngiwrong ngalendlela angikwazi ukuba wrong awu10 ngosuku yonke into engiyenzayo nengikushoyo uthi uyamjabulisa ugcina uwrong kona yena kufanele igcine ixolisa wena ugcina uyibuza ukuthi uma ngabe ngiwrong ngalendlela uhlaleleni phona ugcina ukukhumbula ukuthi mina angikaze ngibe wrong ngalendlela ngingedwa futhi angikaze ngehlulelwe ngalendlela.